Jerusalema, Ikaralami, Ilondoloze, Uhambenami, Zumangishilana, Jerusalema, Ikaralami, Ilondoloze, Uhambenami, Zumangishilana. Aikolana, buso wami, aukolana. Hilo noloze, sozu hambe nami. Dao yami, aikolana, buso wami, aukolana. Hilo noloze, sozu hambe nami. Ilondoloze, Zumangishilana. Ilondoloze, Ilondoloze, Zumangishilana.
How?
Yami, aikolana. Buso wami, aukolana.
Say, my sip.
Go, is
not here. My kingdom is not here. Save me, my savior.
Zuhambena.